dɔfo nyame nhyira wo nyame nhyira wo nyame nhyira wo yɛda awurade nyankopɔn ase papaapa ɔnam ne dɔm ne dɔ n'ahummɔbɔ ɛne ne nhwɛ so papa so wama afe 2019 akɔ aporɔ abɛto yɛ bio yɛma afihyia pa mefa kɔnya yi so ɛto nsa frɛ wo sɛ saa afe 2019 a ɛrekɔ awieyɛ yi yɛde mpaebɔ ɛne nkotoserɛ ɛbɛwura afe 2020 mu ɛnti tie na hyɛ me nso ma me sɛ saa afe 2019 yi a yɛde kɔ awieyɛ yi 31st watch night mpaebɔ kɛseɛ no ba so ɛba so wɔ bɔhyɛ prayer and revival center nyame yɛ adom a 31st of december 2019 ɛyɛ dabonada saa dabonada no anadwo yɛn nyinaa yɛrekɔ awurade anim yɛkɔhyia awurade dom ne tumi nnahoɔden na ɔnam ne basa ne ne ntɔ so ayi n'asɛm ade akyerɛ yɛn na wɔde n'adwen ama yɛ neanante mu 2020 your set time to be favored by the lord is now 2020 is going to be your year of divine advantage. I see grace coming upon you. 2020, you shall have your testimony. You cannot afford to miss this encounter with destiny. God is waiting to give you his grace. God is waiting to give you his ability. God is waiting to give you his endowment such that your life will be propelled to go forward so that you will have grace upon grace. Shannon Sumami says, I feel way, sir, I feel 2019 way. Watch night, and yet 31st watch night, a blessing that another. It is how that another one here, send your tea, Biala, Yin Nani, Abusian, Yerenum, Yankum, Yama, Yin Naya, the Chan Radian Mabon Pire, and will Borsha Prayer and Rubber Center. The Radina Nedumuso, and we are Mabo, not the year 2020 mu, Roman Kundi, I India, and Radim Bakas, our hope. Obema was some out of the Nancy. Nim Dom Benediamo. Nimusamashia Guso, or Namakua, the man of God, Doctor Miss Makamaso. Your life cannot remain the same again. I throw a challenge unto you. Meet God at the Borsha Prayer and Revival Center. Yawakaoma Udu Kaoma, what do Borsha? Now Udu Borsha, what do Radianim? Kumasi Kadaswa Greekins Makanaso. Planetia Radianim, Yen Chen Radim Mompai. And what 2019 31st watch night in Bible Kazim, the Patrol Doom Pompa Souvenir Bars, a Waka Ose Souvenir Bars, Sofala Pemper College Souvenir Bars, Sarah Ensona Swam Runabout, Police Station Dining Channel, Souvenir Bars, now 31st watch night 2019 in Bible Kazim, and you men know what Chenifa, Nayna Yeshemo Radianim, and what Borsha Prayer and Revival Center, a Rabia Kwa, the man of God. The elder doctor Bismarck Amwa obedi anim ya bompai ya jewade dum na hoden ahead of the year 2020 and I am sure that the grace of God will lead us through oduma odebedum ya nti afi 2020 ebeyen so ya afi happening on the 31st day of December 2019 8 p.m. sharp at the Borsha Prayer and Revival Center yenim nyame ya jinadi yenim nyame abon so mpae. For with God, all things are possible. God bless you, and I am waiting forward to seeing you and together usher you into the year 2020, and grace will be abundant. Nyamisha, Omani Suye, Milum Neka Siamao, now also, dear dancer, God bless you.